the hills and there is a road, most beautiful highway between the dawn and the stars of night. No one may follow that path is home. Your steps alone, all is still water, and there is no ever cost, nor wind even blow to choose to leave our sorrow. But if you fall, you fall alone. If you should stand, then who's to guide you? If I knew the way, I would take you home. Da 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 da. Da 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 da